ndi khou vha ṱanganedza hanefha kha SABC Livu online TV. Ndi muṅwe musumbuluwo une vha ḓivha tshifhinga tsha vhuya tsho rali, ri vha ri tshi khou wana kana ndi tshi khou vha ṋekedza nga tshilidzi tsha Mudzimu mulaedza wa vhege hanefha kha SABC Livu online TV. Ndi tshi tenda uri vho vha na mafhelo a vhege avhuḓi, na ine vhege ndi a kholwa uri Murena vha ḓo vha konisa, vha ḓo vha farisa, vha ḓo vha ita nga vhuthu. Vha zwi ḓivha a ri tshinyi tshifhinga, dza wa vhege wa matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi ri ḓo ya ra wana kha buku ya Vhakorinta ya vhuvhili chapter 5 verse 17 ine i vhalea nga yenoni nḓila: zwino ha are kha Kristo ndi tshivhumbwa tshiswa, zwilala zwo fhela, asizwi ho bvelela zwiswa. Ri khou livhuwa ipfi ḽa Mudzimu matsheloni na ḓuvha ḽa ṋamusi ḽine ḽi khou ri bvisela khagala uri na ngoho vho tendaho Murena vho fulufhelaho khaye, musi ri tshi ḓa khaye Murena, zwe ra vha zwi zwone, zwe ra vha ri zwone musi ri sathu tenda Murena, a si zwine Mudzimu a ṱoḓa kana a ri sedzisa ngazwo musi ro no muṱanganedza. Ngauri Mudzimu a si muthu, Mudzimu ha elekanyi kana ha vhoni zwithu nga ḽiṱo ḽine ḽa fana na vhathu vha shango. Nṋe ndo rali hu na kutshilele kune nda ndi tshi tshila kone musi ndi sathu ṱanganedza Murena, na vhone vho rali, na vhathu vhanzhi vhane vha na kutshilele kwavho kune ko vha ku sa takadzi phanḓa Mudzimu kana ko vha ku tshi takadza phanḓa ha shango, fhedzi kha Mudzimu zwi tshi munengisa. Zwino vhathu, ngori ndi vhathu, vha dzula vha na hoko kuhumbulele uri hola muthu u ḓo dzula o rala, kana hola muthu ri muḓivha o vha a tshi tshila nga heiḽa nḓila, fhedzi kha Murena a zwo ngo ralo. Murena vha zwi ḓivha uri vhone a vha ri sedzi nga ito ḽa dzi weak point dzashu, Mudzimu vha ri shumisa nga hune dzi strong point dzashu kana hanefho hune ra konesa hone, ndi hone hune Mudzimu vha ṱoḓesa hone. Mudzimu a vhangi muthu a vha interested kha hune nṋe nda badeliwa hone, ngori Mudzimu u a kona u zwi pfhesesa uri as long as ndi kha hononi muvhili, muthu muṅwe na muṅwe a ri fhano shangoni u na dzi weak point dzawo. A huna muthu a re shangoni ane hana weak point. Nda to vha fha tsumbo ya vhanna vhane Mudzimu o vha shumisa mightily, fhedzi vho vha vha na dzi weak point dzavho dzine a dzi ngo thivhela Mudzimu uri a bveledzise zwine a khou ḓo bvelisa zwone shangoni nga kha avho vhanna. Vha sedza Mushe, ndi munna ane o vha a na mbiti, a dovha a fhedzisela a vhulaya. Davida ndi munna ane o ita vhupongo, o vha na weak point zwi tshi ḓa kha vhathu vha tshifumakadzini. Paulo o vha a muvhulayi. U ya ngane ri nga vhala ra vhala vhanzhi, fhedzi zwine nda khou ḓo zwi sumbedzisa zwone, a thi khou ri u ita tshivhi zwo ṱanganedziwa phanḓa Mudzimu. Zwine nda vha ndi khou ḓo sumbedzisa zwone hafha ndi zwori ro rali, we have our own past dzine vhunzhi hashu a ri proud ngadzo. Zwi kha muthu muṅwe na muṅwe hezwo zwithu, fhedzi ri tshi ḓa kha Murena a zwi tshe na ndavha uri ndi zwifhio zwine ndi nga vha ndo ita zwone ndi sathu muḓivha. Vha nga vho vhulaya, vha nga vho ita vhupongwe, a huna tshivhi tshine tshi a kundisa muthu uri a ṱanganedze salvation phanḓa ha Mudzimu. A zwi na ndavha uri vhone vho vhulaya vhathu vhangana, a zwi na ndavha hanefha henea maṅwalo ane ri khou a vhala, ri khou a vhala maṅwalo ane o ṅwaliwa nga muthu ane o vha a tshi tovhola kana a tshi vhulaya Vhakhriste, fhedzi Mudzimu a mushumisa u bveledzisa mini? Nḓivho yawo. Zwine nda khou ḓo amba zwone ndi zwifhio, vhone vha songo tenda u khondemiwa nga vhathu nga nṱhani ha kutshilele kone vhone vha vha tshi tshila kone vha sathu ḓivha Murena. A vha vha vhudze vhathu uri hoko kutshilele nṋe a ndi tsha vha hezwo, nṋe ndi tshi vhumbiwa tshiswa tsha Murena, Yehova vho nkhangela zwivhi zwanga kha zwe ndavha zwoṱhe zwi ndi tshi ita zwone. Mudzimu ha tsha sedza kha hezwo, Mudzimu o vula a new page kha vhutshilo vhune ndo vhu thoma. ngauri vhunzhi ha zwithu zwine zwi a ri wisa mimuyani, vhunzhi ha zwithu zwine zwi a wisa vhatendi lutendoni ndi nga nṱhani ha u humbudziwa kutshilele kune vhone vho vha vha tshi tshilela kone musi vha sathu ḓivha murena. Hu na vhathu vhane vha vha humbudza vhone uri tshidakwa tshiḽa, phongwe iḽa, a uḽa ṅwana wa gai 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 gai, mini mini mini, zwoṱhe zwo ralaho zwine vhone zwa ḓa kha vhone, vhone vha 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 sa pfhesesi uri vhone vha nnyi. Vhone hezwo zwithu zwi nga vha kwashekanya nga maanḓa mbilu yavho, vha fhedzisela kutshilele kwavho kwa ṋama kune vha vha tshi kutshilela before vha sathu ḓivha murena, kwa fhedzisela vhone ku tshi khou vha khakhisa kha u shumela Mudzimu, ngori vhone vho pfha kana vha khou pfha vha khou fha rumu yo thetshelesa zwithu zwine vhone vho vha vha tshi zwi ita mini vha sathu ḓivha murena. Mara vhone vha ḓiḓivha uri nṋe ndi tshivhumbiwa tshiswa tsha murena, I am the light of the world, nṋe hu na zwe Mudzimu a ntsikela zwone a sa khou tsheka dzi weakness dzanga. Hezwo zwithu vhone vha ḓo kona uri na muṅwe muthu a tshi vha vhudza kana a tshi vha reminder kutshilele kwavho kwa murena, vhone vha mmbudze kana vha si fhe na tshipiḓa mbiluni yavho tshine tsha ḓo ṱanganedza hayo maipfi. Ngori vhathu ndi vhathu, vha ḓo ri dzhadzha nga kutshilele kune ra tshi tshila kone, ngori muthu ha ḓivhi hune nṋe nda khou ya hone, hune nda khou ya hone hu ḓivhiwa nga Mudzimu. Ene u ḓo nḓivha nga zwe a mbonisa zwone zwe ndavha ndi tshi ita zwone, fhedzi u vha sa ḓivhi zwori pulane dzanga na Mudzimu ndi dzifhio. Musi vhathu vha tshi vhona hanevhaḽa Paulo a tshi vhulaya vhatendi, vhunzhi vha tshi dzhia uri mini hoyu muthu ndi o bebiwa a muvhulaya, vha sa ḓivhi pulane dza Mudzimu. Zwino Mudzimu nṋe na vhone u na pulane dzine u a ṱoḓa uri a dzi bveledzise nga kha nṋe na vhone, a songo sedza kutshilele kwe ra vha ri tshi tshila kone murahu. Zwi bva kha riṋe uri ri hangwe, ri tende uri na ngoho that chapter yo valea, heiḽa chapter nṋe a thi tsha dzhena khayo, nṋe ndo no vha tshivhumbiwa tshiswa, ndi tenda kha murena zwino. I'm achieving my purpose ine ndo ḓela yone shangoni, ndi sa khou sedza zwe ndavha ndi tshi ita zwone murahu. Vha songo tenda u khondemiwa nga kutshilele kwavho nga murena, ndi diabolo kana ndi sathane tshi vha tshi khou ṱoḓa u vha kandeledza vhone, u vha reminder kutshilele kwavho kune Mudzimu o kuthutha, Mudzimu ha tshena ndavha nazwo, what zwine Mudzimu a vha interested khazwo ndi zwine vhone vha khou vha zwone ṋamusi, ndi zwine vhone vha khou ita zwone ṋamusi, ndi zwine vhone vha khou ita matshelo, ndi zwine vhone vha khou bveledzisa zwone muṱa wavho matshelo, ndi zwine vhone vha khou tshentsha shango zwone matshelo, fhedzi vha nga si zwi ite zwo, vha dzule lela u humbula kutshilele kwavho kwa murahu. A vha tende uri vho zwi ita ngo ita mini, vho sa ḓivha, vho zwi ita ngori vha sathu ḓivha murena, ro zwi ita ngori ra ri tshe vhana, ro zwi ita ngori ra sathu phulusiwa, zwino ngori ro ṱanganedza murena zwilala zwashu zwo ita mini, zwo fhela. A si nṋe ndi pfhi ḽa Mudzimu ḽine ḽa khou sumbedzisa zwone, ndi ngazwo na nṋe ndo rali musi ndi tshi shera ipfhi ḽo rali. Hu na vhathu vhane vha zwinyadza kana vha humbula vha tshi nḓivha, vha humbula kutshilo vhune nṋe nda tshi tshila khao kha hone gai shangoni, fhedzi nṋe I'm not interested kha hezwo ndo bva khazwo. Nṋe zwine nda vha interested khazwo ndi zwine Mudzimu a khou ṱoḓa ndi tshi ita zwone ṋamusi, ndi zwine vho Yehova vha khou ṱoḓa ndi tshi ita zwone matshelo. Vhone vha vha vho sala vha kha ḓi humbula zwe nṋe nda vha ndi tshi tshilela zwone, vhone ndi zwavho na vhone vhaṋe. Muthu muṅwe na muṅwe a vha kha ḓi vha dzhadzha nga zwe vhone vho vha vha kha tshitshilisa zwone, vhone a vha muvhudza uri hezwo ndi zwaṋu ini muṋe, nṋe zwine nda khou ḓo tshila zwone ndi zwine Mudzimu a khou amba zwone ṋamusi, ndi zwine Mudzimu o ntsikela zwone. Ipfhi ḽa Mudzimu ndi ra tenda murena, ri zwivhumbiwa zwiswa. Ha maipfhi kha dzhene, a dzhene mbiluni yavho, uri na tshiṅwe na tshiṅwe tshine muvi a nga zama u tshi ita kana u tshi amba a khou ṱoḓa u challenge hayo maipfhi, vhone vha vhe vha na ipfhi mbiluni yavho uri I'm a new creation, now I'm the light of the world, now ndo no vha muno une nda vha ndi siho, zwi a pfala uri havha muthu hawo, ndi tshedza tsha shango zwino. Ndi a maipfhi ane nda khou ṱoḓa ri tshi a fara i vhege, uri vha songo tenda u khondemiwa nga zwiito zwe vha vha tshi ita zwone vha sathu ḓivha murena. A vha tenda uri zwilala zwo pfhuka zwo kumbiwa Mudzimu a tshe na ndavha nazwo, Mudzimu na ndavha na vhone na zwine a khou ḓo vha shumisa zwone ṋamusi na matshelo. A vha thetshelesi pfhi ḽa Mudzimu. Henoni vhege vha songo tenda u humbudziwa zwa murahu, vha songo tenda u humbudziwa zwa murahu nga muthu, vha songo tenda u humbudziwa. A ri tshile ro sedza ḽa ṋamusi na ḽa matshelo, that's what matters most. Zwa murahu vhone a zwi nga vha thusi nga tshithu, zwe vha vha tshi tshila zwone a zwi nga vha thusi nga tshithu, zwine zwa ḓo vha thusa nga tshithu ndi zwa ṋamusi na zwa machero no thetshelesa ipfila mudzimu ngave mudzimu achi vatonda ngave mudzimu achi vashudupadza ngave mudzimu achi vaita nga vuthu. Keep on watching SABC Live Online TV. Ndi a livhuwa. Amen.